mustandara kumayray bidan siga kalgacalkay
haye
haramki barbartay mustandara kumayray bidan siga kalgacalkay haramki barbartay beerti xurriyada baracaafimaadiyoay Qalinle isku baantay baxsanay hargeysay ka gudoomay baaqi baxsanay hargeysay ka gudoomay baaqi